Umasipala wesifunda eGoli usuthole-ke incwadi yenkantolo evimbela abasebenzi betoho abatelekile bangaphansi kwenkampani eqoqa imfucuza iphikirapu ukuba-ke bengaqhubeki nalesi siteleka. Laba basebenzi babeke phansi amathuluzi ngesonto eledlule befuna-ke ukuqashwa ngokugcwele baphinde-ke babeka izinsolo zokuqashwa ngokwazana kanye-ke nenkohlakalo kule nkampani. Ekhuluma nabezindaba namuhle ekuseni ngezinhlelo zokubuyisela idolobha iGoli esimeni kulandela kokuphazamiseka kwalo okudalwe isiteleka. Umphathi kamasipala uFloyd Brink uthi-ke kuzoba nophenyo oluyimele mayelana nalezi insolo. UBrink wengeza ngokuthi kokwamanje okubalulekile ukuqinisekisa ukuthi isimo sibuyela kwesejwayelekile.
Embindini woqhankqalazo lwabasebenzi bethutyana benkampani yolawulo lwenkunkuma iPicket Up. Lolu qale kwiveki ephelileyo apho beye babeka phantsi izixhobo benyanzelisa ukuqeshwa ngokusisigxina kweli qumrhu. Isixeko sibambe indibano nonondaba ukucacisa ngemiba engqonge olu qhankqalazo nokunika inkcazelo malunga neenkqubo zengqesho ezithe zalandelwa.
Picket Up is going on an ongoing recruitment drive, and that would be done in a phased approach. Phase one was initiated in December 2023, of which the appointment of those occurred in the past week. So the next drive will be initiated now in the month of May, and that would be concluded in June. We do believe that we could look at consideration of those who are in partnership with Picket Up, including your casual workers. But that will not necessarily be targeting casual workers because we have a lot of groups that we work with.
Umanejala wesixeko saseGoli uFloyd Brink nokhokile le ndibano uthi iPicket Up ifumene isithintelo senkundla esithintela abasebenzi abagwayimbayo.
On the 20th of May, the city managed to obtain a court interdict against the striking workers to ensure also then the safety of our own employees and to ensure the continuation of our waste collection and our waste management services within the city.
Kwizityholo zobuqhophololo kwinkqubo zengqesho umanejala uthi umphandi ozimeleyo uza kuqeshwa. Isixeko sizibophelele ngokuba siza kuqhubeka sinika ingxelo kuluntu ngeenkcukacha malunga nalo mba. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka eBraamfontein.